Iskipa somntana sisebenzisa 4 over 5 yards zelapho. Zingaphi iskipa ongazenza nge 48 yards? Into ofuna ukuyenza kukwazi uba zingaphi igroups zika 4 over 5 ongazikhupha ku 48 yards. Uzawuthi ke ngoku 48 divide ngo 4 over 5. Enze ngoba ufuna uyazi uba zingaphi igroup zika 4 over 5 ongazenza kule 48 yards. Okanye zingaphi i-t-shirt zabantwana ongazenza ngalo 48 yards. Xa udivida nge-fraction, uyayazi uba kufana nokumultiplya nge-reciprocal. Okanye uzawutshintsha i-denominator uyenze i-numerator, i-numerator ibe i-denominator. Yi-reciprocal leyo. Uzawuthi ke ngo-48 times 5 over 4. Uyabona mhlawumbi uzawuthi hayi bo sine-fraction ne-whole number, kodwa funeka uyazi uba zonke ii-whole numbers ungakwazi ukuzibhala njenge-fraction. U-48 ngu-48 over 1 times 5 over 4. Ubunokumultiplya apha uthi 48 times 5, kodwa uzawufumana inani elikhulu kakhulu. Kanti ubunokujonga ubone uba i-numerator ne-denominator zakho zine-common factor. So udivide i-numerator ngo-4 ne-denominator uyidivide ngo-4, uzawuthi 48 times 5 over 4. Masidivide ke ngoyi-denominator ngo-4 ne-numerator yethu ngo-4. I-numerator xa uyidivida ngo-4 sizawudivida la 48 sifumane u-12. U-4 xa umdivida ngo-4 ukunika u-1. Sesino-12 times 5 uzawusinika u-60. U-12 times 5 ngu-60 over 1, into efanayo leyo no-60. Uyabona uba ungenza izikipa zabantwana eziyi-60 ngo-48 yards, ngoba isikipa sithatha 4 over 5 yards.